mi amor gi ilo matione chandruok na to duto norum chuka olor odogo omonjo molocho osimbo na marite eleno mi amor gi ilo matione chandruok na to duto norum chuka olor odogo omonjo molocho moto chomo polorela male Malaika rito jomolo cho Tumbe kona siligini wagi Kawa pakuruo dhomu selo cho Kawa loro kumduo Wanwaluo bange wanayon Wawe kawa pakuruo dhomu manyaka chien Kawa dojo e Jerusalem Moto chomo polo urela male Malaika rito jomolo cho Mekoda siligini wagi Kawa pakuruo dhomu selo cho Kawa loro kumduo Wanwaluo bange wanayon Wawe kawa pakuruo dhomu manyaka chien Kawa dojo e Jerusalem Matinto wanda nono lor Beni ikori marombo leja warwa duogo Poperda jaudu tumandie pingi Marimalo magpini donge kalo Podi matinto wanda nono lor Beni ikori marombo leja warwa duogo Toto chomo polo rela male Malaika rito jomolo cho Tumbe kona siligini wagi Kawa pakuruo dhomu selo cho Kawa loro kumduo Wanwaluo bange wanayon Wawe kawa pakuruo dhomu manyaka chien Kawa dojo e Jerusalem Moto chomo polo rela male Malaika rito jomolo cho Tumbe kona siligini wagi Kawa pakuruo dhomu selo cho Kawadojo e Jerusalem Toto chomo polo rela male Malaika rito jomolo cho Tumbe kona siligini wagi Kawapakuruo dhomu selo cho Kawaloro kumduo Wanwaluo bange wanayon Wawe kawapakuruo dhomu manyaka chien Kawadojo e Jerusalem Chomo polo rela male Malaika rito jomolo cho Tumbe kona siligini wagi Kawa pakuruo dhomu selo cho Kawa loro kumduo Wanwaluo bange wanayon Wawe kawa pakuruo dhomu manyaka chien Kawa dojo e Jerusalem